Inā te maha me te kino o ngā pōnētanga, te kainamu mai nei mo te pani me te rawa kore. Koe rā te matapae a ngā māngai Māori o te rōpū reipa. Engari ko te uru paunamu ia, ko wai e whakarongoa tuana.
Te matapae tuatahi he wā taumaha kei te haere mo te pani me te rawa kore.
E nui anō rātou kei te noho pohara. Koe nā kei te raruraru, ka puta mai tā rā tō rātou wero, ka pēhea te āwhina o te kāwanatanga ki o rātou ake.
Te matapae tuarua, ka haere tonu ngā wero ki ngā ture, mo te kaunihera o Tāmaki Makaurau.
E kare tuatū ngā tūru Māori reira, kei te mahi pōnāna, pōhehe atu rātou, me te rōpū Māori.
Ā, kua tīmata ke ngā kōrero pakanga mō ngā tūru Māori, kua takoto te manuka ki te ururoa flevel.
Kāore nō ke whakatīnana hia tōna kaupapa, nō reira tāku nei wero ki ai, ahea puawai ai, ona whakaaro.
O tira, ko te matapae nui rawa mo te tau 2010, ka kore rawa te kai hautū o reipa e whakararua.
Oh, Gough, ka noho tonu ia hei tumuaki mo reipa?
E mo no atu.
Wai ho mārā, ngā me e rapu ana tēnei tūranga, hai hei whai.
Ai, mā te tau hou e whakātu. Tina Wycliffe, te karere.